ryingabe ryingabikwiye rwahuje data na mama urusendera intwari ndaseruka urwomba bwira nigo rudutera kwanda urugwa neza kandi cyane rutembe tuze nacyo warunganya ndabarahiye
umungu ni mayi wa murashi
reka reka
turi muhonga mbese wa muhiga
reka reka
dore atemba neza